mi fanki ko Allah yiɗa yarlaki. dari bappa faybe mabbe no wari be hambe purtini wari be hambe sinnyini wari be hambe ngangaranni inna lillahi yettima yo Allah walle na julbe Allah mi halan jama on ko be wari madan ka
I'm confused.